Idris Hussain, daga makarantar Idris Hussain, Idris Hussain, Sulaiman, daga makarantar Masud Turan Musa, Idris Hussain, Sulaiman, daga makarantar Masud Turan Musa.
Illahi Rahman Rahim.
مطاع فن ثم
الله يبارك